Mani bahezagire cyane umunezero mwinshi kuba hano muri Zion Temple si ubwa mbere tuje hano ariko turashima cyane dushimira abarongozi kandi dushimira umuvyeyi wacu Apotre Kevin nukuri gushinga intahe nibakwe ni privilege kuko ubuzima bwawe bushobwe kufasha n'umuntu umwe ku isi ni imbuto idasanzwe amen rero mu mazina nitwa Midogoro Jean-Claude ndubatse nkuko mubibona n'ubufasha wanje ni Miss Monde kuri jewe umwe wese afise Miss Monde wiwe Javon ngo Miss Monde musanzu Miss Monde ntabaho kuko nta numwe ashobora kuvuga ngo ugiye ni mwiza bose bakavuga ngo ni mwiza jewe ni Miss Universe kuri jewe nta umusumbye ubwiza nta usumbye gutungana jewe ndanezerewe cyane amen nufasha wanje yitwa Alice Muco w'Intore ndamukunda cyane gose mana yaramumpaye kandi ndashima cyane ni nayo ntaye tugiye kubashingira no munsi nukuri nivy'agaciro kubabona mukiri bato mwumva ibyo mugiye kumva amabanga mugiye kumva imana ihabwa icubahiro kubwibyo kumbure ntuzi gituma wicaye nga mugabo ndakubwira yuko ibyo uza kumva hano birashobora guhindura ubuzima bwawe burundu amen imana ihabwa icubahiro rero kandi hezegera abakozi b'imana biyumvirika iciyumviro kuko abarundi bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore ariko uwo si umugani wa Kristo jewe novuga ngo uhusha itunga ahusha mariage yiwe uhushije mariage yawe biba birangiye kuko si icyo upfunga uno munsi hamuzopfungura ejo n'ubuzima bwose amen rero turagiye gushinga intaye yacu twiyumvira uburyo tuyishinga kugira ngo bidufashe canke bibafashe mu buryo bworoshe gutahura kandi bunyaruka ngiye kuvuga jewe ukungene nari meze imbere yuko n'icimvuro cha mariage kiza kugira ngo ukumbure abari ngaha bobo basana jewe aho narindi biyumve bumve yuko bigishoboka amen jewe nakuze mu muryango abandi bisanzwe ama harageraho murashika mu bigero aho utangura kwiyumvira uwo muzokubakana jewe nakijijwe muri 2010 sindi babandi bavuga ngo jewe navutse nkijijwe oya jewe nakijijwe muri 2010 kandi yankuye habi ndamushiba cyane rero maze gukizwa nari mu rushengero nkuko twese ngaha turi mu rushengero hama mugabo ku kintu cerekeye imigenderanire yanje n'abakobwa canke le genre féminin nari nkiri hari umukozi w'Imana ageze kukivuga avuga ngo ubugiharura intama abahungu bari ngaha ndazi ko bantahura ubugike baguzwa uraba hari ukavuga uti bo ego peut-être mugabo mengo si cyane gashura bariya na buti ego ukazura uragira gucya ico kibaho no mu ishengero y'Imana naco gituma Apotre Kevin agiye kuduheza gira no munsi akatwigisha jewe nivyo narimwo ariko haragira igihe birandambira ndaruha kuza ndaharura intama ndaba hijya ndaba hino hama maze kuruha murabona mu ishengero umuntu amaze kugera mu ishengero umuntu wese yibaza ngo ujya mwigeme ko ari mu ishengero arashobora kuba iwanje turashobora kubaka nta ngorane ugashusanga bo muri kumwe nabo aho bokubwiye ati basigira amakenga jana imbere y'Imana baciye bavuga ngo ni byiza cyane babonye abakristo babiri bagiye muri fiançaye baca bakoma amashi haleluya Imana ishimwe mugabe kuko jewe ahanatanguye nta yanje muraza murumviriza neza imfunguruzo ziraho nyene nege imbere gato yimvuye muri ibyo byo kuza ndaharura nza ndakebaguzwa hirya no hino narahavuye ndasenga Imana mugabo naho nyene sinemereye Imana kuza kumitiramwo ijana ku ijana nagumanye ama principe y'iwanje nagumanye ico jewe nari nifuza muri jewe sinigeze nje imbere y'Imana ngo ndekure byukuri mvuge nti wewe mpitiramo hama unzanire kuko icyo naco kirahari ntugira ubwoba kubwira Imana ngo iguhitiremo umugore cyangwa umugabo hari watubwiye ngo jewe si jaka kubwira Imana ngo impitiremo umugore cyangwa umugabo ngo yihavanzanira ngo uwumugaye ngo ya urumva ngo reka mbe ndironderera mwishengero hari utuntu twinshi usanga tutameze neza bimaze kugenda uko hari umwigeme twari kumwe muri protocol turasana begerana turasana batangura gutangura ibintu bya fiancé mugabo aho hose jewe sinigeze mbaza imana kuvyerekeye uwo mwigeme biragera kure biragera aho dutangura gupanga ibya mariage bimaze kugera aho hantu hari kintu cabaye murazi imana ihabwe icubahiro cyane iradukunda gose jewe nari mu nteguro za mariage umengo byaheze haca haba ikintu muzima bwanje amafera agenda nabi bica binshira ahantu nja hasi bintera kuza imbere y'imana cansasa ubuzima bwanje imbere y'imana bigenze uko imana ciranyereka yuko nariko ndanihenda no muri iyo nzira ya mariage cyo nakoze murazi turemerewe kuva muri fiancé nitwemerewe kuva muri mariage ibyo baraza kubibabwira si jewe ngiye kwigisha bigenze uko nibyoroshe umuntu umaze kwinjiza mu mutwe yuko ugira umutware iwabo bamaze gushuha kugira ngo icyo kintu kivemo ntitsi kintu cyoroshe ariko kubw'ubuntu bw'Imana Imana yarampaye ubwenge kuko nawe ndagutumirira uno munsi kumbure ni wumva aho uhagaze canka ugeze atari ubugombe bw'Imana gusaba inkomeza Imana kugira ibyo bintu ubihagarike hakirika rutaravyinjiramo Imana yarangiriye ubuntu ndayisengira mu bwenge n'ubwitonzi bwo kubikora neza turicanana n'uwo mwigeme ndamusobanurira neza hama tuvana amahoro amen hijya yaho rero niho Imana yagiye iranyigisha kuko ico kintu cabaye na jewe canansizemo akantu kuko naciye ntahura yuko bwa bundi nari gushobora kwinjira mu buzima bw'uwundi muntu atari gwanje amen kuko wihenze kuwo mwubakana uba winjiye mu buzima bw'uwundi muntu ntibiba ari gwawe amen rero ndashima Imana cyane muri ico gihe hamaca ndayisezeranira yuko kuva ubwo ibintu bya mariage ndabishize mu biganza byayo ndavuga nti Mana wewe uzonzanira uzompitiramwo gusa ibindi naciye mbandanya ibikorwa mu ishengero nari mu protocol narasobanura mu ishengero n'ibisi bikorwa bitari bike cambandanya mu bikorwa c'Imana gusa imyitwarariko yo kwamiza mariage mu mutwe oh gute ninde hehe oya ca ndizera gusa abwira Imana nti ndakurindiriye wewe ndakwiteze amen rero caturinjira mu bindi bikorwa bya evangelization ku ishengero byace bitangura hama umusheri wanje rero munsi umwe basaba evangelization yo kuja kuvuga ubutumwa ahantu hashasha kubera twavuga ubutumwa ku mabarabara mu bitaro ku ma universite hari kuri universite y'i Burundi niho bari bahereje kugurura kibanza gishasha cyo kuvuga ubutumwa baravuga bati none ninde yogenda kuko twese twari dusanzwe turi charge dufise ibindi bibanza siko turavuga mu butumwa ntihaba benshi bi propose jewe ndahaguruka ndavuga nti jewe birenze kubyo nahora nkora ndashaka kuja aho hantu hashasha ntihabure uvuga ubutumwa hama urumva Imana igira ibintu neza nawe nyine acavuga ngo nanje nzogenda kuvuga ubutumwa aho hantu tuca rero turahahurira ndibuka uwo munsi dutashe tuvuye kuvuga ubwo butumwa twavuga midi cha turamanuka igiye ave ni de l'université ntiyari bwagura umuduga ko yarantanze kugura umuduga kandi mari muheza agire ko yarampaye lift rero cha turamanuka bukebuke tumanuka muri ville tugenda turaganira mugabo uko tuganira nkumva turahuza mugabo ibya mariage nababwiye nari nabishize mu biganza by'Imana by'ukuri ico gihe turiko turamanuka twara abana b'Imana 1.3 nta kintu na kimwe cyari nyuma mu byiyumvira twara abavukanye twagenda nyine nk'abavukanye bisanzwe aragenda ku kazi we nanje ndagenda mu byo naringiyemo ariko rero birenze ibyo kubera twigisha inyigisho z'urufatiro hama bigahera mu ijoro nka sambiri ijoro nababwiye yuko mu minsi mike wewe yaciye aronka umuduga rero tuvuye ku ishengero rimwe rimwe jewe ico gihe naba mu ngagara nawe akaba mu nyakabiga yara hari gihe yampari ifite akanjana kashikana muri ville jewe nkaca fata bus nkibandaniriza mugabo rero munsi umwe tugenda nyine turaganira ibyabo ba Kristo twari ko turigisha abantu bo converti ababa barakijwe vuba tuba turigisha igisho z'urufatiro tugenda turaganira buke buke turagera muri vire tubandanya tuganira hama hacakoreka ikintu je muri uwo mwanya ntatahuye twarahagaze dutangura kuvuga kunge n'umwe wese abona igikorwa c'Imana indoto ziwe mu gikorwa c'Imana ibyo ashaka kuzokora Imana cyangwa ibyo yumva bibogaboga mu mutima wiwe tuja dusanga birasa ico gihe ndibuka yaciye akorora Mosozi nabonye Mosozi mu maso yiwe hama mugabo n'icyanze ntagara kugira ubwoba ndavuga ndo njewe ibyo bye cyane nasho navuze natangwa kwisuzuma mu byumviro njewe mvuze iki kwatakintu mugabo par après ni waciye yavuga ati uvuze ibintu nanje byari biremere umutima wanje ari cyo nshaka gukorera Imana aho uwo munsi niho novuga kuri jewe habaye agasase ka mbere cyangwa ka intensive connection uwo munsi vraiment imitima yacu yaraganiriye kutaho riganira bica rero birabandanya tutangura kumenyerana tutangura kuza gusangira agafana buke buke ama ntibiburijwe muri fiancée mugapandura muri mu mipango yindi amen rero turabandanya buke buke nari namaze guhereza ibintu byanje Imana sinari nkivuga ngo ndafise ibyo jewe ndiko ndikatishiriza oya ariko muri iyo minsi tubandanya tubonana tugahana karandevu tukagenda tugafata ifana tukaganira munsi umwe arambaza ikibazo kuko aransubye imyaka mikeye hama arambaza ngo none wewe woshura gutwara umukobwa kuruta uwo munsi inyishu natanze si jewe nayitanze kuko nagiye kwiyumvira mu nyuma baravuga n'ivyo bintu byavuye ambajije uko naciye ni spontanément si wumva sinari nzi no kwiyumvira nta n'amasegonda agera nka 10 yahaci ambajije kibazo nshira mbwira nti erege muhemu ni saza uko nyene ico kintu n'umwe ndacacibuka kandi ndagishimira Imana kuko ni muhemu yari agiteretse muri jewe dico kivuna nta nubwo cigeze kiza muri jewe uko turabandanya shumirima yacu buke buke mugabo rero nanje murabona turi muri societe canke ibintu bya kirundi nyene imigenzo yacu n'imibereho yacu umengo gutwara umukobwa kuruta ari ukuntu nyene hari abantu usanga bavyimvira ukuntu nanje aho kantu urumva navukiye no ndumurundi ako kagera kari kakiri muri jewe ndikari bwasohoke neza sinari bwabohoke ndibuka umunsi umwe n'urutse bus ndiko ndagenda nyene mugabo hagataho jewe ndabisengera iyo horasio yacu yari yatanguye numva ari amahoro hamubaza Imana uje imbere y'Imana numva ari amahoro nta nzitizi na zimwe zari zihari hamunsi umwe n'urutse bus ndiko ndataha hari ukuntu nyine umuntu wese yiganirira n'amuhemu yera nanjye ndafise ukuntu ngere twaganira n'amuhemu yera sinzi ukungene ndagacishijemo muri ico ciyumviro nyene twaravuga ati mugabo ibi bintu byanje navyo nyene birayobeye umwigembe andusha imyaka bizogenda gute nza numva ijwi rivuze mu mutima nkiri kankama ngo ninde yakubwiye iyo jwi naryumvise mu cyongereza ntumbaze igituma navyumvise mu cyongereza who told you ninde yakubwiye canda hesha gatoje avuga ati mana urambabarira naciye ntahura yuko ndiko ndagerageza kuzana ibindi bintu muhemu yera wewe watashaka amen nuko nagenda ronka ama confirmation buke buke ukungene uyu mufasha mwiza cyane ariwe azo umugore wanje hama turateba turapanga mariage hama turayikora ariko hagataho jewe ndiko ndategura mariage hajya nyine muganira mu grand frère canke mu oncle muvugana ibya mariage hari ijambo riri mengo ni muri Ezekiel rivuga ngo inge ndarivuge mu France ngo a celui qui est ferme dans ses sentiments tu accordes la paix et la paix parce qu'il se confie en toi nukuri uko kuntu nari nabihaye byose Imana nkavyakira nkuko ibizanye mu buryo bwiyoroheje atabintu birebire ndinze kugira byarandinze bindinda na babandi bari kuza kunyosha cyangwa kumbwira andi majambo ndibuka mu grand frère yari yarashatse ugacishamo ngo umugabo we ugiye gutwara umukobwa kuruta sinavuze ikintu na kimwe wenyene waciye umengo hari ikintu kije kumugara umunwa ntiyasubira kuvuga n'ikintu na kimwe iryo jambo ryabaye réel mu buzima bwanje kuko nanje nabaye ferme nari nashikamye muri ayo masantima yanje mu byumviro byanje mu nzira Imana yari yampaye nayo yaciye inkingira mariage yacu yagenze mu buryo natwebwe tutatahura ubwa mbere twebwe tugipanga mariage twafashe decision ingingo yo kugira konte imwe ivyo mbizanzo ntibibaho ntawo ndavyumva dimwe mugo twebwe mu mitima yacu twarumvise yuko ubu bugeni ni gwacu we ntabavyeyi yarafise nanje ntabavyeyi nari mfise mugabo tuvuga tuti reka tutegure mariage yacu kandi ikiracho kirahambaye cyane twaravuganye ku buryo tugera ahantu twumva kumwe mariage dushaka ntitwashaka mariage nk'iyababandi canke babandi canke oya mariage iwacu amen ico kirahambaye cyane muri mariage mu gutegura urubanza turavuga tuti okay rero reka twebwe ntituzoraba iyo bazoduterera ntizorindira ngo nakazodufashe oya tuzogira mariage yacu dukoresheje uburyo dufise wakora nanje nkakora turavuga tuti burere tugiye gutangura kuziganiriza mayaje yacu tukugurure konti cyangwa turagenda turayugurura muri KCB tutangura gushira amahera kuri konti kubwa mayaje yacu icyo cimviro twagize gituma ndababwira mwabakiri batumwe catumye Imana iduhezagira kuko twabaye abizigirwa muri byo bike twari dufise twaraharuye amafaranga dufise turatuvuga tuti abo twotumira muri aya mafaranga naba ibyo twogira muri aya mafaranga nibi ibyo twogura mu nzu nibi byose turabikora neza imijyango irashaka kuvuga ngo urumva ngo kameme nta mariage dafise dine turavuga ati mbeza babwiye mariage ni gwacu kandi nta dine twe twateguye ko nta buryo bwa dine bari oya buzoboneka oya twebwe nta buhari nta buhari point ico ndakibabwira kugira ngo muba abantu biga kuba ferme muziri ku mutima kuco wemera apana kuca abandi bavuze kuko mariage nyinshi tubona birababaje rimwe rimwe umuhungu araza muri komite ngo ni murabe kungene mubigira murabe kungene mubigira mariage ni yandi iwawe canke ni ya komite ikindi naco ntatwe ko abakristo uca usanga mu gihe wewe utagiye uri ferme utaziritse umutima kuri ibyo wizera barazana utundi tuntu bakadushiramwo ugasanga mariage yawe sinzi ko nabivuga gutyo ntibaye iyo umwana w'Imana ijana kwijana hari utundi tuntu nyene tujya dusanzwe tuza mu yandi ma mariage tubayemo twebwe Imana yaratugiriye ubuntu twayiteguye nkuko twayishaka nkuko uburyo twari dufise bwari buri igenda neza cyane ku buryo abantu baraje n'ukuri Imana yatangaje cyane twebwe twagiye kurondera mu decoratrice turumvikana amahera dekorera ko turumvikana n'ibintu nyene byoroshe byo kudekora hama twebwe urumva turi mu rubanza turasohotse tumaze gusohoka kubona iyo dekoro yagize turavuga tuti ibi bintu byo tuyabikuye muri ya mahera amajana angahe niyo yakuye ibi bintu mugabo par après niba nihenze yaratubwiye yuko hari ibindi bintu yaturengereje ko ku buntu kubera gusa yumvise yadukunze atangorane n'imwe abantu muce mu Giswahili ngo wameshanga wameshanga kabisa urumva baravuze ngo none ngo mwe mwarishanga kuri dekoro yanyu turabwira amahera twarishe ngo yango ntibishoboka ngo ntibishoboka mariage yacu igenda neza cyane kubera twabaye abantu biyemeje kandi twavyumvise kumwe kandi tukabigenza kumwe rero mbwira umuhungu yicaye ngaha gira icyemezo umutima wawe birakunda kandi bihereza Imana birakunda hariho abo numvise bigisha kutariko ngo yango urumva ngo none ngo niwaguma mu nzu ngo muzohurira hehe ngo rukugenda nyere kuraba sinzi apotre aza kubitubwira ibyo byumvira ko mugabo urufunguruzo muri iyo ntahe yiwanje kuri kote yiwanje nawe aza kuvuga nawe kuri kote yiyo kugira ngo abigeme nabo bavyumve niko twabiteguye kugira ngo bibe clair ntitubivanganye urufunguruzo nukwizera Imana niko jewe byangende kandi nibyo vyamwa nabonye nkishaka kwironderera narihenze ndiboma ndiseka birahakwa mbere yuko ninjira muri mariage itariyo ariko kuko nizeye Imana byagenze neza amen reka tumumve nawe
Nisa shimwe cyane. Singiye kwidondora ya ndondoye. Cyo bagiye kubabwira nuko dufise abana babiri. Nonda ari mu nyuma. Amen. Turakunda Yesu cyane. Imana ishoboze kuvuga ibyo kuna biteguye kose kubera ntivyoroshe kuvuga mu shingiro ingana gutya. Ishingiro ntabwigira mvugamwo ubwo ndazi kwesha Yesu ashoboze. Umubyo wacu asengera atsiko na mudamusaba asengere mbwiza kuvuga. Haleluya. Jo nakijijwe ndi muri universite. Na mfise imyaka 24. Nari mpejeje wa mbere. Agakiza kanje karanyiganje ubuzima bwanje umva nakijwe ndi mu jeune ndibuka nakijijwe ndi mu cumba mwijoro ndavyuka ndakira Yesu ariko nari numvise ku ishengero nari imaze iminsi nsengeramwo bavuga iby'agakiza mugabo ntivyari bihwanye nivyo nahora numva mu ishengero nasengeramwo umva bavuga Yesu cyane bikanangaze kwereka bavuga Yesu batavuga Imana rugira vyose ari misini juru kwereka kuma bavuga Yesu bavuga Yesu mugabo ukugira bavuga Yesu nkumva umutima ngo kwa nkumva ko ari ikintu kiri muri Yesu jewe ntazwo Yesu ntawe nzi nzi Imana ngira abantu mwaciye mu mashengero kavukire muravyumva ivyo ndiko ndavuga hanyuma umunsi umwe tujana n'umuvukanye umwe duhejeje kwiga inyigisho zivuga kuvyara izo nyigisho z'urufatiro yavuze genda ndamubaza ibibazo ndavuga kubera iki umuvuga Yesu none umuntu ashaka gukizwa bidaciye kuri Yesu akizera Imana Data yaturemye ntije numva mu muvuga Yesu kandi numva umenga biranyiganyiza tugenda turaganira dutandukanye ndamwemeza ko nkijijwe mugara arambira ati agakiza bimenywa n'uwakakiriye ati nimpemu w'Imana aza kuba mu mutima wawe kandi ntusubira kuba wawundi ati nta n'umwe ashaka gushinga intaye kuba akijijwe ni we ubwizwe gushinga intaye ayo majambo twavuganye aguma nkurikirana shitse muhira nicaye muri salon nkumva ndabuza amahoro nkumva umutima urasimbye haca nibuka ya majambo nkumva bimwe vya Yesu gushika aho ngenda kuryama numva afise agasibe murabona agasibe k'umuntu yoba yabuze umuntu nkumva afise agasibe k'ikintu ntazi cindani nkumva ko ari ikintu kiri mu rupfu cyangwa ubugingo ngenda kuryama ngiye kujyama mu ijoro ndikangura nca ndicara ndabwira Imana ibyo numvise nje numvise ko bihambaye kandi bajya abantu mbona bajya abajeune bari muri gihe ishengero nce ndabona bafise ikintu je ntafise nti je sinzi icyo ari cyo mugabo urambwira icyo ntazi jewe uno munsi ni muri aka kanya turabirangiza ubwo nyine nkibaza ibibazo mu mutima wandiko ndabaza Imana niho Imana yampishurira ivyerekeye agakiza itangura kumbwira ubutumwa nahora numva bose bavuga kuri Yesu aho nyene bifata ikibanza vyambara umubiri nahora ko Yesu Kristo yaje kuducungura nahora ko iyo Yesu ataza Imana ubwayo itari gushobora kuduha agakiza nubwo ari gufuka mu kisa atagura amavi ukavuga ngo Mana mbabarira agakiza ntikari gushobora ukubabarirwa ntivyari gukunda je bicanzazana ko ariko kubabarirwa ivyaha narumva ko ndumunyavyaha ariko sinari nzi inzira bicamo aho nyine Imana ikimbwira ibya Yesu niho nasha nti kumbe bihagaze muri Yesu Yesu aje kugira ngo ari ivyaha vya arihe kubwi ivyo twa twakoze domo birashobora ko mbabarigwa birashoboka ko mbabarigwa muri ako kanya ntahura kwimbabazi zishoboka kubera Yesu yaje mwisi byabe mu masegonda make ya cyane Yesu acaba munini kurusha ibintu byose cyanuva ko Imana datubwaye atanico ari gushobora idafise Yesu canda mutumira mu mutima wanje ndasaba imbabazi ku byaha byose nakoze aho ni mwijoro harabo tujyamanye abo tuvukana mu cumba ntibari bazi ibyo ariko birakoreka mu buzima bwanje muri ako kanya nyene wamenga bahejeje kunyoza na ndobo z'amazi sinobwira experience nagize muri iryo joro bukeye mu gatondo hari kwa Mungu nagiye gusenga numva ndaka bebe akana gato donc icyabaye mu buzima bwanje ntangura kucita igitangaza kiruta ibindi bitangaza mu isi nta nyigisho bari bwame kuvyerekeye ibyo mugabo ndacita igitangaza kiruta ibindi bitangaza byose rero kubera uko gukizwa ubwo nyine ncandiha Imana ndayiha ijana ku ijana nta yandi madosiye nazanye mu nzu y'Imana murumva ko nari umujeune ngeze kuyumvira ibya mariage ko nari muri université ibindi bintu byose nca ndabishira hasi by'ubuzima bwanje numva ndabwira Yesu nti ngiye kubaho ku bwawe gusa kubwe wankunze urukundo nkuru numva ibya kera numva ndi arise mushashe numva ndi cyare mu gishashe afi iki none ibi birashoboka mwisi umuntu ashobora kuba mushashe kandi akumva ko ari mushashe umva ko ndi mushashe rero bituma bigira iki novuga ngo uburemere bunini mu buzima bwanje bindutira ibindi bintu byose isengesho rimwe nagize nabwiye imana mu byarekeye mariage nabwiye nti mana sinzigera ndaba hijya canke hino mu byarekeye mariage mu gihe gikwiye ndazi kuzonkuza no wangeneye nti wowe wakoze ikintu hiki mu buzima bwanje ndazi ko nibindi uzobikora nti kandi kirengeye numvise kuvuga kuko naramenye ku imana imbabari twaraganire ni imana iri kirambira ibyerekeye agakiza ukuza kwa Yesu ndabakumbura vuga nti kandi yuvuze umuntu aramenya adakekeranya ko wavuze bica bituma ntagira ubwoba ngo barihenda muri mariage numva iyo bavuga ngo barashaka kwihenda je numva nti aho bantu namba atari ya mana je yanganiriza n'imana ni imana ivuze urabimenya naho bigenda gute nari mfisi icyemezo ijana ku ijana ku imana ivuze ubimenya ko yavuze amen bica bituma rero mbaho ndamahoro sinasura kwitwara sinigeze nitwara ke vya mariage haleluya niberaho ndi mu nzu y'Imana niberaho ubwo nyene cyane injira mu bikorwa vy'Imana ntamaze namezi abiri yonyene nari maze kwinjira mu bikorwa vy'Imana iyo bavuga ubutumwa naragenda ari gukoropa amatoilette ishuri ya bibiliya ntangura kwiga ibintu byose bibaho byose na vya clier rimwe vyo mu nzu y'Imana amen hakunda inzu y'Imana twiga ishuri ya bibiliya kenshi hagatatu mu ndwi tugakora ikorwa ikintu cyose cyo mushingiro na kijamu numva ikintu cyo nyene nasaba navuga mana shobora kukunezereza kubwa ibyo wankoreye amen aho nyene muri uwo mwaka wa mbere imana ingiriye ubuntu ca duha akazi jewe natanguye gukora ndi muri universite mu mwaka wa mbere ntangura gukora kuri radio y'i Burundi imana ingiriye ubuntu nova ngo n'ubuntu imana angiriye indinda ko nari mfuvyi sina papa na mama nari mfise binda peut-être na matentation mana ari kugira imana ni imana y'ubuntu igira neza amen bavuga ngo ni se w'imfuvyi n'umugabo wafakazi amen je nabonye imana ingira neza intonesha handi igwa kazi utaronde udahavye kugenda ugakora ikibazo mu banzu kagitora amen ndiga en même temps nkora en même temps ndi mu nzu y'imana bwabaye ubwo buzima bwanje ayo madomena atatu amen uko rero ntashira umutima kuri mariage imyaka itangura kurimagurika ntabibona nzabona imyaka ikiragenza amen ntangura kurenza la trentaine ntaragira mariage mugabo aho se nta mutima wari bwaje hejuru kuko tellement nari nizeye imana nari ndabizi ko nzogira mariage icyo nta kibazo na kimwe carimo nari ndabizi ko nzogira mariage niberaho nka kabebe mugabo urumva uko imyaka igenda haragera igihe umuntu umutima ugatangura gukubita tikameme man imyaka iragiye amen ikintu rero nagomba ndababwire nkiri ngaho nyene je bunaratevye kugira mariage umaze kurenza 35 ans nagize mariage bise 37 ans iyo umaze gukwiza iyo myaka uranyiganyigura umukobwa bavuze ngo titre ngaha ni le choix du conjoint ingene uhitamo neza ikintu ca mbere nabonye kugira ngo umuntu ahitemo neza nuko ubanza kuba consacré ku mana consécration ni kinata numwe abwiriza gusimba yaba umukobwa yagendeye mwisi agakizwa yarabaye mu buzima bubi yaba umukobwa atigaza agendera mwisi yaba umukobwa akuriye mu nzu y'Imana yakijwe muri Sunday school uwo ari we wese arakene un certain moment consécration ku mana imana irakene kubana kuyikunda utaje kuyisaba uri nyinyotora kwibintu amen ninde muntu ninde Yesu arakene kubana hanyuma ko tumukunda aragupima kuko ushobora kuba kuriye mu nzu y'Imana sivyo mugabo ntibisigura ko utahura uburemere bwa mariage mariage nibanga sivyo mama konsole nibaza ko ari karavyigisha nga anye yo yobabwira ngene nga potre keve yobabwira ngene ari manga mariage nibanga amen si ukuvuga ngo aruva abajeune benshi nga ndazi ko mwibaze ko mariage ni romance ya tous les jours ni urukundo kumva unyiganyiga muri wewe amen muri vyo shaka kuvuga ariko mariage sivyo rero kubukijijwe gusa nibikwiye kuba wararose umwanya wo kuba konsaka imana ikagupima amen imana ukayirutisha vyose nico kizotuma no muri cagiye cyo guhitamwo umenye uhitamwo kubera imana wayigize wa ya mbere bitabaye uko uzozanzanirwa mu guhitamo vyanka vyakunda amen uzozanzanirwa kuko ntuzomenya ivyisi nibitari ivyisi kuko isi iratwinfluensa hari ibintu wibaza ngo biva ku mana kwa ngo je nkunda ngo abatipe bamezuku je nkushaka umutipe afise amazi amezuku afise imodoka afisuku ivyo ni vyisi utabaye konsaka imana ntizobigukura muyo n'imicafu sivyo izo kuza kumenya wa muntu rero jewe nubwo hari muri yo mibabaro nagira ubuntu n'imana imana ivyari mibabaro irabihindukiza bikaba vyiza imana ikwishuye niho ubonutse imana uragaheza giwancishije muri bijya amen ndaba aho sinigeze ngoma ndababwire bigema muri nga ube konsake ku mana birashobora gushika hagacama ingorane nkuko vyagenze kurije ingorane ngoma ndaziti ingorane entre guillemets ugateba utabona igituma jewe sinari umukobwa w'isi jewe narakora akazi nkaba mu nzu y'Imana 1.3 bwari bwo buzima bwanje mukabaragara igihe nararengeje 30 ans 33 ans ntangura kwibaza ibibazo none mana ibi nibiki amen rero nubwo vyoteba ukaburi muri Yesu amen nihagira umuntu numwe azuza kugushira kwa gakandamizo ngo utangure kumva uriko uratakaza valeur amen ngutakaze valeur ofise narabonye abakobwa benshi bacatangura kujugumira bagatangura gupanga uduplambe ama plambe ni kuvuga ngo aha ni vyanka reka basi niyumvira ati erega n'umupagani birakunda erigana naka niwe yamuzanya kugakiza baragize mariage urumva ama plambe abandi ati ni umwe kugahera ntarongo nzoshanja muri Canada sivyo nkunge abantu basiye kumbona donc ama plambe ari ku mutima wawe ni wagu muri pure mbere y'Imana ukabuzi ko hari ico mwavuganye n'Imana ukabuzi ko uri munzu uri muri Yesu naho hodzik ugumuhagaze amen ivyo ndabibabwira nko wabibayemo nabonye ngene binyiganyiza ubuzima umukobwa hari imyaka kugera kukumva ko uri kuranyiganyiga ugatangura kameme kwimvira ivyimvira ukumva ko kubona utorongogwa ni kizame gikomeye cyane amen ndazi kumunsi umwe ntagezwe nanje hihebura gushika umbwira Yesu nti Jesse nanze kushobora guhebera umuntu mwibanga utabimubariye ntashobora Yesu nti kumbe bya bindi byose warabivuyemo ntibigaze umbarira ko wabivuyemo nukampebe utabimbariye amen ni kumbe nta uzompa rero ubu nabibonye rero nabihinyuye aha nta majambo menshi tuvugana ni mugabe kimbabaje nti wansedze nti kandi je nanze ko turabakunzi nawe amen rero shaka ndakubwire mwige muri ngaha narumvise ko ngaha ari abakobwa nabo nyene bari ko baregereza imyaka sivyo itari mikeya amen barahari ntimwihebure kazima muri Yesu mubabare muri Yesu amen rero igihe cyo kunyiganyiga kibaho nico kubabara mugabore kububabara wawe usuka imbere y'Imana icyo gihe Yesu ndiko ndamubwira ivyo ntukame ukampe bashutambariye mu mpisho ningere dukundana niho ruzi ko je ntazokuvako nti wari kunsezera gusa ukabimbira mwana wanje urabona hari abatarongogwa bibaho na wewe vyakira nti wari kumbira gucyo kansezera amen mugaho kibivuga gucyo yo narumvise ijwi mumenye dusimane dukunda amen dusumuvyeyi ninde muvyeyi yo shaka yuko umukobwa we watarongogwa ninde muvyeyi yo vyifuza ninde mumama ushaka umukobwa we watarongogwa uko narumvise umutima w'umuvyeyi ndavuga ati numvise Imana imbwira ati iryo bara icyo kintu je no gikora icyo numva umenga ndayambitse nda ibintu ndayi nigitutsi ku mana kumva ko yonkorera ibintu nk'ivyo tuziranye twaragendanye narayikoreye amen narayize izi neza ko narahiye ko nashobora kurongorwa n'umupagani uretse kurongorwa n'umupagani nane navuze ngo sinzofa guhitanisha ngofa guhitanisha ngo yama byo kuvuga ngo ndabuze uwo nashaka ngo misomo uwo nsha nanavuze nti wa wundi wa mbere wangeneye umwe wa mbere niwo nshaka nti kandi sinzorivako amen ivyo rero Imana ibibizi haleluya Chanda sabiki gongi mana ndebi gira manu mbabarire. Mbabarire na gizi negenge. Ndazi kwa tavyo okora. Subura kujamu vizigiru. Hallelujah. Rero hari ikintu maze kumva ndiko ndabwira abakobwa bamaze kurenza 30 ans bamaze gushika na 35 ans turamaze kuganira n'abatari bake ndamaze kubona ko bashika ahantu imitima igakomantara ivyo babwira byose ukumva kumenga bikugaruka kukumva ntibicinjira ukumva ko umutima we afise ubwoba bw'ubuzima avuga ati none hamwe ntorongorwa vyogenda gute amen nimbe uzi yuko imana ashize muri wewe umutima wo kurongorwa envie yo kurongorwa ije so wavyishizemo amen nimbuzi ko ari chimana yakubwiye naho vyogenda gute imana ntirenga ko masezerano kiretse wo bivuyemo ico ndayikibabwira nko wakibonye kandi niko ijambo ry'Imana rivuga amen ukaba uzi ukuri muri Yesu uzi uko atavyuri kurayibeshamwo ufise umva urugo ari umuhamagara wumva ushaka kugira kukubaka nk'abandi imana ntizigere bivamo amen uvyemere kuko narabibonye haregizwe nkavuga ati imana bizova he boss ukumva amajambo ukabona tuto tudo twabantu ivyo biyumvira ukabona kumenga ntibishoboka mugabo jewe nafisana umpagaze nari ntagondwa navuga nti ntibisho naho vyogenda gute imana nishobora kunyema mariage kubera iki nari fisi assurance iyo assurance nende ifise kubera kwa kugendana n'Imana no kuyikorera ngoma ndabatera intege bigema muri ngaha ntukabe mu nzu y'Imana uri inutile sivyo ntukabe mu nzu y'Imana atagaciro ataburyohe utanezereza umutima w'Imana atacu uri kurakora mu bwami bw'Imana ndazi ko abakobwa benshi babaho gutyo ugasanga bo hari byo usaba Imana mugabo nawe nta kintu nakime kiriko kiragituma umutima w'Imana unezegwa ukwimviriye amen rondera ikintu uha Imana kivuye mu mutima wa kijanye n'ivyo wumva yaguhamagariye ugikore n'umutima wawe wose Jewe naravuga ubutumwa bwiza ndababwije ukuri kimwe nibaza ko cha bayirufunguruza kugira ngo Imana intezagira nivuga butumwa je nayisanzwe nkora ibikorwa by'Imana mu nzu y'Imana narisanzwe nkurikirana n'abantu bakijijwe narisanzwe ne sobanura abakozi b'Imana narakora ibintu byose bishobotse mu nzu y'Imana mugabwiye ninjira mu ivuga butumwa ako nakarorero ntanze harabandi ushaka kuja muri protocole ukumva kuri kuraba ikimazi uri kuraruhura umutima w'abakozi b'Imana ivyo ntibitume imana ntiba sensible hari ikintu ukora kigatuma ijuru rinyiganyiga amen reka rero kurondera kuguma imana uyisusa uyisusa urondera ku ibintu nawe atana kimwe uri kurakora kintu kinezera amen haguru kugira icyo ukoze utange ikimazi amen ubuzima bwawe bube ikimazi ureke kubaho ku bwawe amen ureke kuba winezereza gusa akazi ugusohoka kwambara neza nta naha mutandukaniye n'umigeme w'isi amen donc ubaho ubuzima bwa bufisa gaciro rero ico cyatuma ngira assurance c'est vrai rimwe rimwe umutima waranyiganyiga mugabo ikinini cyari mu buzima bwanje yareye mu haro kumenya neza ko imana itabesha idashobora kumpeba amen rero ndangiza kugira ngo point ya nyuma je kugira ngo ndamumenye umva le choix du conjo hari ko mumenye ko ndazi ko bizazanira abakobwa benshi ngo no ngo umuntu amumenya gute nabwi ubwa mbere na mbere consecration ngo ni go rufatira ata consecration habaye bizogorana ko mumenye urashaka no kwiboma kandi kwagira urugo nyene kandi byitwa ngo n'abakristo mbwa wibomye ukaja mu ntambara zitarizo consecration zo kurinda sivyo kwihangana mu bihe bigoye ukarushirizaho kuha le meilleur imana yo ni ntambwe ya kabiri kumenya gaciro ufise mu maso y'imana kumenya ngani gukunda sibi nyuma gato name ndabwira umugabo wanje mu gitondo hariho umudamu turi kuba dukora ibikorwa by'imana turi ko turategurana ibikorwa acarambira ati ngo jengo narumvise kantu ngo kamfashije ngo narumvise ko ari byo ngo vyerekeye ngo abakongo ngo abakobwa ngo babama bamaze gukura pour dire aba 20 ans ni sawa baba bafite amachance menshi yo kuronka ababakana nivyo mu bigaragara nivyo 30 hari ukuntu babitangiye kumererenganya ngo 40 ngo yo ngo nusigara ufinansa mariage ngo ntavyo kwigirisha ngo witoraguza ngo ngo mariage ni uyifinansa umdama cyaravuga ngo jengwa ko kantu numvise ngo ariko ngo ngo kantu siko vraiment amen ako kantu karimwo kwa kwaka valeur umuntu ngo nukubera kuze valeur yawe ntiri muri mariage nutamenya valeur ofisi kubwa maraso Yesu Kristo yagucunguye haleluya ntuzoyihabwa na mariage amen rero reka kuvuga ngo ndakuze ngo none ngo nta gaciro ngifise satana aho ntihakorera kugira ngo uhungabane utangure kuja kurondera ama plan B uve kuri cyaki n'Imana yakubwira ugihebe utangure kwironderera wowe nyene reka ko iyo uri mu mana uri consacré umenya gaciro ufise mu mutima w'Imana amen hari ibintu bibaho mu buzima ugateba utazi igituma byatevye amen hari giye bishaka kuva no ku makosa yawe bibaho mugabo nta makuru guma muri Yesu amen hari abantu Imana yahaye amasezerano mu jambo ry'Imana arateba Sara yavyaye afise 90 ans none hari nuko yari mu vyaha isezerano ryaratevye batumva igituma amen Elizabeth yagiye kuvyara mu busaza atakivyara abantu benshi urabona ko hagiye haba intambara mu buzima bwabo twese ni dusa wewe ukuri gusa guma muri Yesu uvuga ati ubugombe bwa buranguke amen Sara ingene yareze Isaka sinibaza ko yamureze nkuko abandi bagore bose barera abana babo yamureze amaze gutahura ko azova mu ihanga rikomeye nico gituma Isaka tahushije haleluya amen kuko nyina hari ahantu yari amaze gushika hari ahantu yari yaramaze guha ubuzima bwiwe Yesu amen rero ndabigaruka ko ivyo ubona umenga biteye isoni uno munsi ibikubabaje uno munsi ejo Imana izobihindura umunezero no gukuramo igikorwa cyo gikomeye amen ndabishingira ntaya mu buzima bwanje jewe rimwe me naribaza nti man oya vraiment nashaje sige ndi giti cumi ngira ngo sinzomya ningene babwira umugabo ngo jotemme amen mugarazi kandi amubwira tous les jours amen vyukuri nimwe imana hari nuvumenga mana musanze jewe ari umugenzi wanje harambira yarambira ngo basi ngo umusumwe ngo nuwabera ngo numuntu ngo kumvura nyiganze ngo agasantima gato yakangana gutya ngo uzoshumbira ndabikorereko umva terma yarazi ko atasantima ngifise mu buzima bwanje yarazi ko ntakunda ntashobora gukunda amen nubyo iyo tuvyibuse turatwenga gushika nawe ambwira ngo uzocumbwira ngo ndabikorereko ngo kumbura Imana izo bitanguye gukora urumva mu bigaragara urashaka kumva umenga mana nta kintu gishaka kuva mu buzima bwanje kizamana avyararangiye nta n'ikintu kwishimira jewe narapfuye en fait amen mugi Imana si kibi bibona amen ivyo nyene uko bisa kose Imana irabihinduramo mugabo yemerere ugume kuri yo muri Yesu amen ntiwihitiremo ivyo wawe amen rero hagera igihe cuko duhuye ababwiye ngene twahuye icyo tababwiye ndababwire gato kubera ndakundisha kintu Imana yakoze ya apotre arakizi uwo munsi tuja dukirize ngo tuge ku evangeliza genera kunda ku evangeliza gose nawe nyene kuko iyo ari karakora ibintu mu byo wacu arabizi abikora n'umutima wose ijana kwijana atanga vyose ni kameze Imana iberebwe icubahiro atanga inguvu umutima umubiri nukome nivyo byose amen ico gihe twase twaravuga ubutuma kandi twabuvuga buri ndwi chaque semaine wabwiza kufise ahantu uja kuvuga ubutuma bifadikanije n'ibikorwa dusanzwe dukora mu ishengero nakazi wasanga umenga biraremereye mugabo bakivuga ati twuguruye ikindi kibanza turakeneye abagira renfort turashaka abantu bitanga bazoje gufasha umwe wese yadugije ukuboko ataravye uwundi jewe nari ndamuzi sinari bwamumenye hamwe usanga abantu nyine bari mu nzu y'Imana je sinari ndamuzi bisanzwe hamubona umuntu ubwo ukaba umubona mugabo utamuzi uwo munsi rero duhuriye pazabe n'abandi ekipi twashika nka batanu canke batandatu duhuriye ngaho ku mico kibanza woke cha tubona oke taba ni babanzi biyandikisha kugira ngo tuje kuvuga ubutumwa jewe rero twavuga turi babiri tuca turabanza turasenga tuca turi divisa uko twadufatanya amaboko uwo mufatanya macha mujana kuvuga ubutumwa tuca dutangura kuvuga ubutumwa bwiza aho hari ikintu cakoretse mu mutima wanje aho turi ko turavuga ubutumwa bwiza umva umwe aritse undi umwe aravuga hakagerwa ukumva umenga birakamye undi akaca kwitsa uko twagenda twitsanya je hageze ko avuga cyemba ndi ngaho ndiko ndumviriza nyene ndiko ndasengera mu mutima ndavuga mana nice sinzi kene yumva nuvuma ngaro harmoni ingene turi ko turahana ha turi ko turavuga ijambo ry'Imana nukuri ndashaka ndakivuge abakobwa muri ngaha imana irakora ibintu ibikora mu buryo bw'imwemo imbere gukora bigaragara ni mu buryo bw'imwemo cicara ntangaje nkumva cha ndabwira imana ndasenga aho nyene ntimana wa mugabo uzoma shaka ko mu buzima bwacu azo ba amoni gucya niho nzogukorera nde munuswe numva nzogukorera nguwe neza amen aho vyukuri ndabwi gikuri sina ariko mvugo navuga wa mugabo imana izoma nice numva ne bizobe bimeze kunyene amen aho turasezeranye turahejeje kuvuga ubutumwa turagiye turamanukanye tugenda turaganira bisanzwe hamwe abantu bamenyanye c'était pour la première fois tuganiriye nawe naho nyine natanguye kumenyana le reste yabwiye mugabo rero ikintu cantangaje gikomeye muri iyo sengesho nukubera ko ngoma ndababwire yuko mariage ko tugira ingo tukanezegwa ukumva ufise umuntu wegamiye sivyo umugabo akumva ko afise umufasha mu ruhura ico ni kimwe igikuru nuko imana isha kubonamo intere yayo amen toka imana itabona intere yayo muri mariage nta mariage glorio izoguha intere yayo no kuvuga iki nukuvuga ngo kuja hamwe kwanyu kuvemo igikorwa cy'Imana kukivemo ikintu gyeshi cyubahira Imana take utarumva ko ari umutwaro utaragisengerwa itumbereza Imana nturagera ha hantu Imana igufasha surtout umuntu kuva kera wamye usengera guhicubahira Imana amen iyo umuntu ukunda Imana uvuga ati ndashaka kugukorera Imana Imana izoguhingura gushika no washika igihe ugasohora cyaka Imana ishaka Imana shaka kuri rugo ruzova mu buzima amen nagiye kubitahura aprende avuga ko nje nta narimwe nabgasengera ibi bintu ntindabitumbere gentere y'Imana mbivyagenze gute nace sangana rasengera mariage nk'abandi bose kugira ngo ngire mariage sivyo mugabo hari ikintu uburemere buri muri mariage ima ari kintu Imana ibishaka kubona kiva mu mutima wawe amen kiva mu isengesho rya kugira ngo Imana iguhezegere kumwe ana yabwira Imana iti ni wa mumpa nzomugusubiza amen rero tuca dutangura kugendana namumenye gute Jean Claude yababwiye ko imyaka namudanda mu ruti imyaka sinanigeze nibaza mu buzima bwanje ko vyogenda gutyo amen sinabaye babandi baza bararaba ngo rega ngo birashoboka ngo no kurongorwa ngo no uri muto kuri wewe ntimuciye muzamaragira ivyonyi ngo mwabonye ngo birashoboka amen Nimuche muzamurabisha amaso ngo rekabwa ndi birashoka reka Imana ibajane mu vya bateguri amen ntavyo nigeze nibaza ntavyo yigeze yibaza amen Jenki mubona ndamubona tuganira namubonamwo la grandeur sinzi yo nababwira wa mugabo aruta abanzi bagabo bose amen namubonamwo ama valeur divine namubonamwo noblesse namwo mumbabarire amateme gifasa ndiko ndakoresha That's konga amenshi mu vigi France. Namubonamwo la grandeur. Namona mu mugabo atagira gatosi afise imi ingeso dondera mu muntu. Nabona yegereye Kristo. Amen. Mu ngeso. Mumva rero mumva ndamushira ahantu hejuru hanini. Vyatumye ngoma ndagwira ku kintu cereke submission. Ngoma ndiko ndababwira ku kintu cerekeye kumenya uwo muzokubakana harimo kuba capable nk'umukobwa nk'umwigeme kumva uwo mwisumetako ntibihagaze kugukunda gusa ku masantima ndazi ko ari vyo benshi bubakirako ngo namukunze sivyo ndamukunda ndara ndamurota ameze uko ngomba sivyo atwenga neza sivyo ivyo ntibigiramwo ivyo n'umuyaga amen abastar bose barakundana bakundana mwe nizo mugapre bica bihera ivyo numuyaga me urukundo gukuri ruvuye ku mana buruguza kudebusha kuri mariage nzima rugwiza kuba rugumwe point ni cyane paraporo y'ikintu amubonye ko umva kigutuma umuho ubuzima bwawe kuko guho ubuzima bwawe umuntu si ikintu cyoroshe sivyo kuko muri mariage haba ingorane apre muramenyana muramenyana ya amasantima yo kujugumira vyo bica bihera mu kanya gato hagasigara urukundo gwo sivyo hagasigara kimwa mubonamo yamaka yumva umenga iyezo kujana hose uzohaja kushobora kumwisumetako udashobora kumwisumetako uwo mugabo yaba tacha fise uno munsi yaba gendera kwikinga cyangwa atajya fise qu'importe iyarimwo ibintu bizima washize imbere y'Imana uzomumenya amen kandi nivyo bizobafasha après kuguma muri sud quelque soit ingorane mwocham amen nivyo bizo gushoboza kumushigikira rero jewe wamenga ndamuzi kuva kera wamenga ndamuzi nabona umva naho rasenga rimwe bwa Yesu je ndagukunda kandi je turakundana rero wa muntu uzoma ngo abumugabo shaka ko azoba mu mico akwegereye asa nawe nti kuko atamaze yo ndabivuza cyaje gumira ko acavuga ati reka kunyambika ibara kuko jewe sinegereye Kristo no mu mico ntwavunteranya n'Imana sikuvuga ngo bari parfait ya ntatunganye Imana igende muhingura mugabo hari abantu muhura nkabige mugasanga arimo ibintu utunenge ibintu uvuga uti ibi ntibibereye umuhungu yamenye Kristo mugo gafa gushindiriya kumbere ko baravuga ngo ndango namukunze sivyo afisa karimi keza yakudraze wanyiganyize avuga neza ni talent nzindi sivyo shako avuga neza ashaka kugendera mu modoka yambaye neza akagira fresher sivyo ivyo wanyine wamumenyera ntuzosana kubona iyo vyaciye amen hazoguma cyakindi zangeso amen zimwe washira imbere y'Imana zimwe zihesha icubahiro Imana amen uko niko namubonye ndamubona nabwiye Imana oya nta babiri bahari nku mu byo nasengeye byose sinari bwabone nku amen kuko na fise ahantu fise kantu navuga ngo na fise ikintu fise amakriteri nyene ashize imbere y'Imana kandi nkumva ko ntayavako nkumva nti je ndafise agaciro imbere y'Imana nivyo byo kubiva ko nikubera iki ndavyuma ko kandi umuntu nzomuronga nafise amavalo nshire imbere y'Imana amen rero narabonye Imana ibikora kandi uko twahuye uno munsi kwa mezi no babwira ngo numugabo ico nda ico shimira Imana agenda hingurwa n'Imana muneza kurusha uko namubonye kera agenda yegera Kristo kurushwa nigeze ndamukuri ndiko mpa icubahira Imana kubwiye kuko nta muntu muzohura ari parfait ntimwumve ngo muziko ngo nukora ngo yari parfait oya nivyo nabona mu buryo bw'impemo mugabo agenda yubaha Imana agenda akora umwana ko atigeze ayikorera amen bigatuma nanje nduhuka mariage ni nziza cyane nico norangiriza ko bigeme nimba babwiye ngo mariage si nziza ngo mariage irimo ibibazo mariage irimo ibiki Imana nishaka kurema ikintu kibi nibazo babeshe abantu nibo bagipervertisa kubera kwitwara kudatahura kwacu nicyo gituma icyo kintu kiba kibi muga mariage ni nziza ndumva afise umuntu negamiye ndumva afise umuntu nkontako je sinzi genda ubuzima urumva kure murutse ndumva ko ndemurutse mu buzima bwanje ndumva ko sinze ndumva umenga ndamwegamiye gihe cyose kandi uvenga fise confiance ko sinzi fise umuntu nyene turi kumwe nkorako nkumva umenga ndi nuwanje ari hafi yanje amen amba hafi mu bingora byose aka completa surtout agatuma mpinduka na mandambwira nti je wa mutuma mpinduka nguma nihana umwanya wose ndavyo buzima bwiwe nguma nihana hawa mu majambo yanje hawa mu biki nguma niyegeranye nguma sanga gorotse amen kundusha nuko Imana ibaheze gire nize yuko hari byo bafashije
amen amen nanje nashaka kongeraho gato imvuga nti mu bagabo baruhutse jewe ndimwo mu bagabo bakumbura muhira jewe ndimwo mu bagabo atacangoye jewe ntangorane nimwe mfise yo kwinjira mu nzu kare nkirigwayo nkasubira nkirigwayo n'imisi nine ntangorane nimwe mfise jewe muhiri wanje na mahoro nukuri icahereje ko ndagikunze cyane kuko ahanze batubwira image ibintu bibi gusama mariage ngo ngugira urongo ngugira urongo gwe ngo uragowe ngo liberte ya urayitakaje sivyo mariage n'umugisha nikimenyamenya yatangujwe n'Imana amen Imana niyo yashizeho mariage ya mbere Imana nayo nkuko yabivuze ntireme ikintu kibi yamirema ibintu byiza amen akantu havuze kujya yavuga ngo ntiyari bwire anyiyumvira wewe ofete jewe nakijijwe inyuma yiwe namusanze mu rushengero nsanga numu interprete hagarara hari yanye ari kumwe na pasteur ni babandi bari mu biro bakore koko by'Imana bikomakomeje jewe nari mu simple protocole ari yanye panga abantu rumva je ndamuravye ndavuga nti uriya ni ntashikirwa mukama ntibinkwiye ariko imana igira neza kuko nukuri nivyo abahungu muri ngaha ntihagire umwigeme uraba hama ngo jugumire urumva ngo ujya ngo nizina ryanje ntagiye azisivyo uri umwana w'Imana uri umwami n'ukuyagarara ko amen ivyo nivyo mwisi amen yes kandi uje neza ko turarangije ego imana ibahezagire cyane twize yuko ntaye yacu yabafashije kandi reka tubandanye twiga mu izina rya Yesu Kristo imana ibahezagire